Millie Odhiambo, just 1 minute.
Nyasaye ber, seche duto. Your Excellency Honorable Raila Odinga, Min Ping, Jakomo yena ni mondo away formalities mangeny. Yena uru mondo go mos na chopo ka Jakomo sebet ping. Ne an gi liel dala waru singa, ochuna mondo ring kaluona memomia chopo kodeko. Otherwise, okben na kadonjo ka jotenda osebedo. Urwako koso kurwako. Omiya minute achiel. Anadwa wacho ne IG. Awachne koso kikawachne. Bwana IG, I am hearing you telling us that we shall not shtua you. I want to also tell you that you cannot also shock us and you will not also threaten us. Akwere koso kikakwere. And I want to tell you as an international lawyer that we are going to use a system, a theory called acquiescence that was used in the case of Velasquez Rodriguez in Honduras. Wabiro ni, nyaka waterie court, kendo nyaka watwei, nikech nyithi joluo, ok bilaw kagweno, kaitinego. Ana milo gesa gesa kawa chunga gi okinde mantiere kage. Wadhi osiptal. Jothurwa lit na kaneno nyithi joluo. Oneg nyithi joluo. Oneg nyithi joluo aneno gi wanga. And then IG nyiso waka ni wakao nyithindo. Ni waketo. Termin gi kakiwacho no.
Hey. Awor. Hello. Hello. The Honorable Dr.